tena si Subaru ya Naivasha.
Hey, hapa seat by the way. Mazenda by the time ni mbaya. Nachelewa.
I give up. What for plan? You live all country.